woni en kuta mo salminde karam ko Mamadou Winde Diabo wakam.
Thank you.
wani wene kuta mo salmin de karamo.